E Kamal din nin chain na na watwe awie ye na ye nyina enim sa reho sem eba ya enam so ema enipa edu na omuti nananom e wonse do e wo accident mu wa bra na basis mienu bi a ba kon eye registration number GN 4742-17 na afi ba kon so eye GS 46262-19 wo mo ekopem ye e wo gomwa mampon a na e wo eye Accra Cape Coast Kwantempon no eso na eno enam so ema nipa dodo okura etumi prepare ya me di omukoko piemu e wo Winneba Trauma Specialist Hospital na emua ho no e na mpanfo e de eye e ho nsensem abache se accident no AC bet se 3:30 AM a eno no another aye bus bi a na no so eye GN 4741-10 o ye na dwen se o no be ye overtaking no no efrin kran a okota krade na eno e na niti ankwankwo ye yi a o ne afofo aka no mu etimi ekoko hie mu a na bus ba konkra e ko efri aye Ivory Coast efrin kran ha na e ko Ivory Coast enam so ema enipa edu ehwe wo mo enkwa na sa na wo twa wiye no ana memene da no so wo apedwa e wo enkran ne eye kumase kwantempon no so no eye nipa enwotwe ya na 6 months old baby kura eka ho wo mo so eti nananom e won sie do a eno so kaas me nu ekokopem ya enam so ema enipa dodo no akra etimi epreprae na eno e na owura Kamal din so e de nanu abetum bi ya wo bo adrobafo no bebre so bo se dodo no ano kwan ya sese wo mo efa so emente ni wɔmo kaase kora no wɔmo enye afei so kora no oni ebinu adidi nkɔmo amɔmɔ ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ ayɛ yɛ break fluid ya ɛno no ɛsɛ sɛ ɔkɔpɛ ɛyɛ saa fluid na etimi ɛde boa na wutumi ɛtwe break a ɛbɛtumi atwe no dodoɔ no a ɛde detergent solution anaasɛ ɛba fɔ nkɔ ɛbɛka sɛ omo solution ɛno no ɔmo sɛ ɛyɛ break fluid a ɔmo de egu mu na ɛno no ɛkyepa na mpɛn bebree no ɛyɛ ana efeli wɔ ɔmo ɛno na nam so ama accident a dodoɔ no a ɛtumi ɛsi ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛno nti ne ɔde afutuo ɛma drobafo sɛ card ye eye sɛ wutumi eye maintenance nsiesi adwumadie bra no bra no wo kwan no a wutwa no ekwan no ewa enu ti ne sɛ sɛ mpɛn no pɛn no bia no kokoyɛ saa de sɛ de ɛbɛyɛ ɛbɛboa na ɛkɔba ne sɛ ɛna brake fluid wo kokan sɛ eye omu ana sɛ detergent solution ɛna wo de ɛkwakɔchi saa eye brake no ɛno ne kokoko wiase ɛkɔ failure na afi ama accident bibiri no atumi asi ɛni ti adrobafo no wo mo ɛnhwɛ yie na ɛsɛ sɛ nsiesi adwumadie no wo mo ɛtɔkɔsoa ɛyɛ ne yie na atumi boa na nkwanhyia no ano atumi ɛbrase ɛwɔ oman Ghana mu.